Kena njalo kaloku londoda imfutshane kunovenkile omkhulu londoda imfutshane nesiswe esikhulu ngalosuku lwenovenkile Monday 20 June 2022 iMonday ke uyayazi ukuba ilulo losuku lwenovenkile kodwa i20 lulo usuku luka teacher bazabe imiqodi ke ukuya kwezandawo zithengisa inyama yetyiphu. Namhlanje siphethe ntoni ke bantu abahle, namhlanje sincokola ngeepilepsy apho sifuna uncokola khona ukuthi clinically bathi bangwa yintoni, bathi bayinyanga njani. Sizaba brief andithi uzawuqaphela uba namhlanje sibaleke ingathi ngumgqakwe sitya ilifa. Sincokola ukuthi emayezeni le nto ukuthi ibangwa yintoni, asizungena ke sithi itritwa njani kuba kaloku iya ngokubana unyangwa phi. Abantu bamayeza bayenza ngokuyenza into okunyanga i-epilepsy. Namhlanje sikhupha ikhombo kwabo babe batyunjiwa bebhalele unominoms kula komiti yakhe nolehayi mohale apho ke kwatyunjwa khona abo bazawuchazwa namhlanje. Yiloo nto sibaleka kangaka nje kube yona nto ibalulekileyo. Ngunominoms ozawube sichazela abantu abatyunjiweyo, kodwa nje uma sisitsho ukubana namhlanje sincokola ngayo le nto ye-epilepsy, we want to encourage wena mntana omhle ukuthi i-epilepsy le iyinto okwazi uphila ngayo. I know people who were epileptic from birth, meaning wazalwe uzaze exhuzula, lo mntu uqala isikolo exhuzula. Many of those I know bagraduatile, they've got ii-degrees abo bayaphangela on treatment, bakwi-chronic medication. Even though bekhona aba bangakhange babe bancedakele eli ngokuba basiwe kwindawo ekwaziyo ukubanceda. All we are saying, ukuba unomntu oxhuzulayo, don't give up. Senoba uthutyelwe imali kodwa you'll never know, you'll get umntu oza kukunceda. Yabhubhele uyabaleka. Masingene entweni ke, aba bantu bafundileyo bathi epilepsy le ibangwa yintoni. Ziliqedlana izinto ezibalwayo kodwa ezibalulekileyo zingaphi, zintlanu. Bazawuthi ibangwa si-stroke, yiloo nto you must attend to i-stroke. Not everyone one-stroke uzawuba epileptic. I-brain tumor xa une-cancer engqondweni okanye i-severe injuries uba ukhe wabetheke entloko. Drug overdose, aba bantu batyi drugs including utywala ne-brain infection ke babe khona abo baxhuzule from birth. It means there was a lack of oxygen eya ebuchotsheni when you were born. I-treatment ke eyisetyenziswa ibe yi-medication enjengabo-diazepam. Ntoni oma-tegritol, andisawakhumbuli ke la mayeza asetyenziswa, kodwa kwi-treatment ngenye ixesha kwenziwa i-surgery apho kuzawususwa khona le ndawo kwi-brain eye ilidishele kuyo i-epilepsy, okanye bakwenze into engu-electric impulse ukwenzela ukukontrola le impulse in your brain. The last one, yabona siyabaleka apha sikwazi ukuchaza yonke le nto. Kukho i-diet ekuthiwa yi-ketonic diet, ketogenic diet. Kayi-investigate, I've heard ukuthi abantu abaninzi on this ketogenic diet bayancedakala. Thina apha emayezeni ii-causes esizaziyo, amafufunyana ayayenza le nto. Impambano, xa ubethwe ngophambana, omnye umntu ubethwe ngamadliso, amadliso akubetha uba mawuphambane. Omnye umntu sisichitho, simbethe isichitho uba makaxhuzule so that abe embarrassed. Babe khona abantu ababethwe ngezilwane, esi silwane xa sidlula uwe umntu ngathi xa uyayibona zizilwane ezinye kumntu othunzeliswayo. Xa uqalisa ukuthunzeliswa uba nayo nentwana ye-epilepsy. Uyayibona ke mos le nto ifuna uyiphinde uyimamele ukwenzela uba uyilandele. Ngokwezinye iindawo uzawunikwa amayezophalaza. Kwimizi emininzi uyaphalaziswa, kweminye imizi uyarhogoliswa, kweminye imizi wenzelwa iibhotile, kweminye imizi they will combine yonke le nto ukujonga ne-epilepsy. Kweminye imizi bathi ukuba ukhe watsha sikwazi ukunceda, kweminye imizi bathi noba ukhe watsha yiza. Nantso ke into ubhelebeleqayo ukuba namakade ayigqithe engakhange atsale ixesha lide. Sizawungena ke kunominoms ozawusichazela ukuthi ngobani abatyunjiweyo lusuku lwaloo nto namhlanje, more than ukudwaba kukabhele camagu.
Camagwini emabheleni ngunominoms lo uthethayo. I have been part of Vusilanga YouTube family since 2020 and ngokwasentsimbini ke ndingunosiphuthumo. Phaa ekuqaleni konyaka ndiye ndajoyina iVusilanga Academy apho besifundiswa khona ngamayeza. Now ekujoyineni kwam bendicimba zawufunda nje ukuba eliyeza elithile igama lalo lenza this and this and that, but ndifunde into eninzi kakhulu ke phaa i-academy. Okokuqala ndifundile into yoba ngopho umhlobo kamayezeni endifuna uba nguye. Xa sendigqibile ngeendaba zentsimbi sendisebenza, ndifuna uba ngopho umhlobo kamayezeni. Okwesibini, ndiye ndafunda about i-responsibility yam ezumayezeni kwii-clients zam. Ndaphinda ndafunda i-responsibility yam ezumayezeni kwi-community yam. And then ekugqibela ndafunda about i-responsibility yam ezumayezeni ekupreserving amayeza ethu ezabantu abamnyama. I-responsibility yam ezumayezeni ekuharvesteni amayeza ethu ezabantu abamnyama ukuze i-generations ezilandelayo zizokwazi uba nawo ziwafumane la mayeza siwasebenzisayo. Now phaa ekuqaleni kwenyanga utata uBhele uye wakhupha isaziso sokuba xa sifike ku-25K subscribers phaa kwaVusilanga uYouTube channel, then uzawukhupha ikhombo yokuxhuzula. Now le khombo yokuxhuzula ifunyanwa ngoba umntu angenele i-competition. Le competition ke kuye kwachazwa into yoba ngabana i-criteria yokuba ngabana umntu makawine iipointi zandathu. Eyokuqala, umntu ofuneka abe yi-subscriber ye-channel yakwaYouTube uVusilanga. Okwesibini, okuxhuzule kungabiyo medical condition. Okwesithathu, kuye kwacelwa into yoba umntu asichazele malunga nalo mntu uzayisebenzisa le khombo, like into ezifana noba i-age yakhe ithini, into ezifana nento yoba mhlawumbi izimafektha njani ukuxhuzula, like ii-challenges ezifeyiswe ngulo mntu plus nefemeli yakhe ekuxhuzuleni kwakhe. Umzekelo, mhlawumbi lo mntu uyafunda, so ukuxhuzula mhlawumbi kuyamfumana esikolweni, then mhlawumbi ifemeli ifowunele okanye ibizwe uba izani nanga uxhuzulile into ezinjalo, so imphazamise esikolweni okanye imphazamise emsebenzini. Into hle nje funeka ufake iphepha hle nje ulele esibhedlele okanye into ezinjalo ngenxa yokuxhuzula. So abantu ke bangenile kwi-competition. Utata wacela mna unominoms kunye nolerhayi uba ngabana siyiququzelele i-competition. Then abantwini abangenileyo sifumane abantu abathathu abaya ema-criteria abayimitha 100% ye-competition. Abantu ke aba bathathu, owokuqala ibingucynthia Mdaka, owesibini yabe nguzobenathi Zubra, waze owesithathu yanguzingethu. So yavuyisana nani ke abantu abawinileyo ikhombo yoxhuzula. Sinengethemba lokuba ke iza kubasebenzela aba bantu beni bangenele i-competition baphile, isuse noko uxinzelelo ebomini babo nasebomini benu bantu babawinileyo okanye ii-family members zabo. Ndizawucela ke kwabawinileyo ukuba baphinde bathumele kulaa cellphone number bebengenele kwi-competition le yam, bathumele khona ii-address zabo apho le khombo iza kuthunyelwa khona. Inamba yam 076 096 6688 Camaco.